Ghana si yɛbɛfɛ ntoma pɛfra na sɛ mudi amanyɔsɛm akyi mudi ahemfofo akyi na nneɛma mmiɛnsa bi yɛansesa wɔ yɛabrabɔ no mu a biribia nni hɔ a yɛbɛtumi ayɛ ne Ghana yɛbɛyi yɛbɛkɔ so akɔ saa deɛ ɛdi kan ne yɛka saa because mehyɛ aseɛ no matutu kwan bebree sɛ wobɛduru yɛman mu ha te sɛ dɛmaka yɛka yɛ kurom kasa over 5 million people no yɛka Ghana wofiri ha kɔ Sweden matena Sweden pɛ woduru Sweden a Swedenfoɔ ka ɔmo kurom kasa ɛno na ɔmɔtwerɛ nti sɛ ayi yɛfa ne sɛ telephone wei yɛkita me wɔ ha yi anaasɛ wotam telephone biara no a wobɛkɔ no language no yɛ Danish Oko finish a omukasa ye finish. Oko Norway a omuka Norwegian. Eso no omukasa. Omusa omute brofo. Eso omufa brofo ni yomu bibia. Enti se president na uti maino sono. Obe kasa. Oka krumu o kasa ma mo franke tu o monsi nyan fifiri ye nina huwa sema president ni. Kandisi udi ntura. Enyo ubi nebe kwa kwa kanchiro ubi. Wati asam na se. Odin try ni obi nebeka. Uko German na Angremeka jirana o kasa na se German chancellor na se German ifo o kasa ni kurumka. Omukurum kasa na oka. Sana sa uko France na France president yi kasa oka omukurum kasa. Mako Japan, uko duro Japan fo o kasa, China fo. Ene emai no mwasi sisu no mu nyina jijidi ya kese ya kese na arabu foso uko Dubai ya matina Libya nyina pen tena Morocco nyina minim ho sauti ase so uko duro Libya na se omu kasa omu kru mkasa na ene na omu de churo adie bia obeto na omu achura guho enti se ye ntumie nya kwenye na ye nyina ni ya nya anoba kwenye nyisu chii no se ye di tree kasa no e di ye ye niyo me nyina na se wei kambro fu wei kambro because me mami ye nkasa example ba umia wako skuwa dure chiripa o tambro fu ni ba ako se penye na se o tam di befi hua jisa uko UK no wako fa dictionary for UK di abagana ababe translate and send wenya the word no enti ya kubase kwa hano sifa kaine Captain Smart ni wano wani mungi na oho na so nyaba na umude kwa umutiru hon. Na Captain Smart kani diye different. Na kwa hano sifa kaine kani diye different. Na wani wani wadi sen hii kani diye different. Enti because nyaba umi ya kaine na umuwa ntiasi. Na Professor Kufu wado nsu wako fani diye na nsu wadi wede ni ba kwa si ya betu nyamu penye. Afedi ene no so dis sign called say Oxford University ne yakwa kofa dis na de na beto na de akyere kasa ba ko no na so e yi say generals nketo na omugu ase na omusua ABC de no afedi no no de be kobro fo na sana wa ba kyere mu akyere ne maami wo sa language no na sen kan ye ba ye na wo ka twi kasa etura na so wo be ye no bi atwi kasa na se na wo te ase nkan ye nyina e bitumi ayi Eti ni ya mimi tumi huu ni se, the whole Africa no, yeno, yeti se sebi mi ya miti hui, enye ntoro na midi chulo, mako driving school, ultimate driving school, makuwa wiyo me wame driving license, yonso minchui kada. Se oti ya se, odi kaa mami ya, manya license da ho, e the same thing sa, bo dina wa mwadidi ya kitano, diya kita kita kufuado, no hon kika hon nini nano, e nubia. Sauti ya siye, de Ghana ni ya kwenye baby tise, ya raw production, ya ni tise, raw production na meka wansemu, na kambesa mikatu yinko, ya tise, kuyaniya kwa ufumu, na wako doba nchi, na wetuwa bodie, na wetuwa bayi, watu ni bayi renaudi yaba, na odi yabi gute timemyomu anase, odi sinye, ina odi yaba, onu kuyaninu onisi, onyesi kamifirimu, na baura no no be ba beto banchi ne yi no be kwa ko dwa na afedi obe wofufu no sa baura no ono na sen obe twetwa ne kakran kakran no ono nsifie na wukuyani na wa pata asase kra onto bi enti enya abrofo ne aye problem ye mpanimfo no esen ka time na kwa me nkroma
eti utie de eye opanyini e ka osende video no e de brebe se minti mitie no mu se to asomu was me Israel ha me wei omuka eye jufo kasa ɛna ɔmo ka ɔkɔ arabs ne mu nso a ɔmo nso ka ɔmo nso awrabɔ kasa ɛnti menim alekonti a yɛhɔ no sɛ wo ka twi kasa yehunu sɛ wabɔn wo nyɛ obi a wadwene mu abi yesu wo ka brɔfo akɛseɛ ne no abɛte the pentum of the pentagon of the badu ne brɔfo akɛseɛ ɛnti yɛ maame te akura se a wonim adekɔ no nso wɔbɔ ne nsɛm si a papapapapa ɛnu bi ana papa yi ɛka ho asɛm mefoa so sɛ mpanyimfo mɛtimɛti no mɛtimi ayɛ deɛ a megyene sɛ nkɛbɛboa kɔsi yankasi yɛtumi ka yɛ kasa a kameɛsi wɔ sɛ nkɛbɛma nteaseɛ ayɛ adwuma paa ka nsɛm hunu bebreba a ɛkɔ so wɔ Ghana no nkatoɔ nyinaa atwa baale to tv station bi wole to radio station bi bona aborɔfo akɛse ɛma mete akurase wɔnim deɛ ɛkɔ so ɔkyerɛ mu so ɔkyerɛ mu a nkɔsi hwee ɛti kasa ne yɛbɛtumi amaintaini no aka kasa baako a meyɛsi wɔ sɛ nkɛbɛtumi aboa mesu m'adwen kyerɛ ɛni wobɛtumi de w'adwen kyerɛ aba ɛnu bi nenam so ɛma maame yɛ amdene bɛto so yi mommy and Tien said more kind.
Okay. Mommy, so what happened this morning?
Dami, I don't know what is going on. I'm saying sister called it there, and my sister called.
Oh. Okay. Incident says see a one one area. Eh? Ato yile nchembi ato. Ayo omu, ewo omu wanka sampo temuho. Na instead said, woye ni interview ni beke chino, wansu wake chino. Brofu and waka. Wede mwa munti mwa suma sem. Or report to case.
That something because, I said, what is going on? I say, oh, mommy, come and see something. Me say, you only see something, then your eyes see before you. Then why is not a chick? Am I lying?
That is true.
Yes.
Mm-hmm. So they said bees have invaded this town.
Yes. Okay. It's true.
Okay. So have there been any victims here?
Okay. Even know that. I can speak English.
Okay.
I know how to speak English.
Okay. I'm one normal baby.
I'm back to you.
Okay. All right. And say my friend Nad Mufuana.
I'm back to the main floor. I'm back to.
Okay.
Bible says when you want to dance.
Okay.
I'm back to the main room here. But what's wrong with you?
Tuahu. Eti okwa eno kwenye chii kasa erechle mami ya miyesho wasenga kwa bete de all kanwasi yipa. Na wayi na no according to question ya obusa no na ekoye aborofo semo no emwa omo area ho nso o maami ka se nso esre no because wo ntimi nka aborofo no Israel ha so o ka aborofo no ati kura jini no mfa ho Hebrew ene ne ka se o pese wo ka na emo mu ntimi nka Hebrew kasa na wo beka English na wati an no mfa ho ben wo nso omo esre no wei ana papa no eka ho asa memefo aso se Ghana fo beti mate ase ame aka kasa ba ko a me think development e be koso wo Ghana ka no den because ye maame mo beti ase na omo ne e be resign ba ko pe omo ne e be kwanti ase omo ne e be num eye asumdwe kura ba ko ano na me eti mate chere o my Ghana me didi e kwana ba bo ate so beti me de wonso adwen chere aba
gaskia nakishila fire
big brain and big